consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior, sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me, joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul.
Yeah. prawdy a na Erasmus. Osoba burgastuna u Felice Francisku. Dinle, tanrı koşuru verdiğiniz için bak. Akar koyar hala kopan. Akar var o kuhan bir ağzı.
I believe, but how I work. I'm going to some other people that are from
Warren. I'm going to Lagos.
So I'm going to get up and I'll be meeting
as
an author.
I'm
going to be the city. But I'm going to be a
child. I'm going to
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Erasmus, aka, namun mereka
Ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ were si otu a gozie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere, ndị ahụ ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ. Biko, mee ka nwaodibo gị bụ Erasmus nwee ike ịnọ n'ime ili nke a zuo ike na ndokwa. Ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya, nye ya ihe ndị onye ndị onwe gị bụ, bụkwa mbulite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o wee ọkụ nke ihe gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe. Gị onye dị ndụ na-achị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị Erasmus, anyị na-adọnye ya ahụbe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a akpọrọkwa nwanne anyị ahụ. Kraịst bụ onye mbọ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee, were yie ahụ ya nke bụ sọ. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwe ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, nna anyị nọ n'eluigwe.
Gbaghara nne ya ịga dịka sikwa ndị meghela, ekwena ka adaba na njọ na ma zọpụta ya na-adị ike.
Ole ndị ga-adọnye mmadụ niile?
Ụmụ okorobịa n'aka Chineke, ha biko ha dị aka. Ụmụ okorobịa anọ biko bịanụ.
Gracias.
Ọfọkụrụ mmadụ abụọ.
Mmadụ abụọ bụ mmadụ abụọ. Ọ dị ihe bụ anyị.
Ọ dị ihe bụ
mmadụ anọ.
Mmadụ anọ.
Ọ dị ihe bụ.
Onye nwe anyị mee ebere, ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị Erasmus. Anyị rịọ n'ụdị ume n'anyị Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite na ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Inwenụ m, ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, ka anyị kasie anya obi ma hichaa anyị anya mmiri, anya arịọ gị dị nwenụ anyị. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Erasmus ndụ ebighị ebi, anya arịọ gị dị nwenụ anyị. Ị kwere onye ohi nke echegharịrị nkwa iru paradaịs, nabata nwanne anyị Erasmus n'aṅụrị nke alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Erasmus, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ịkpọbata ya na otu ndị nsọ gị niile n'alaeze gị, anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Eji oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị were zọọ nwanne anyị Erasmus ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Erasmus, ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndị ndụ ebighị ebi kasie anyị obi, anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Arịọ na arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ gị, ka ị meere nwanne anyị bụ Erasmus ebere. Nke mbụ, nwaodibo gị nwara oko ya ime ihe bụ uche gị, ekwele ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọ ya na ndị mgbozi gị n'ụwa ọzọ, anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi, dịnwe n'anyị. Ka mkpụrụ obi Erasmus na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwerenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha ezuru ike na ndokwa. Maka ndị na-eru uju, biko Chineke, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị bụ Erasmus, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko, nye anyị gracia iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site na ịdị na ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwado akwado ghara ịwakpo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ịkpọrọ anyị ka anyị nwee ike isonye na nnukwu ọgbakọ nke oriri ahụ dị ebi ebi. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uru, kwụnye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya bụ Erasmus, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site na ekpere nke ya dịka nne wee nwee ike iru ọsọsọ n'ụlọ obibi ahụ a na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe ebe. Ka mkpụrụ obi Erasmus na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere n'ogere aga, ka mkpụrụ obi ha ziri ike na ndokwa.
Onye isi ndị nna
St. Charles.
Eluigwe adị mma, achọ m ka anwụ na mmadụ gaa taa. Ewezụga ozi ndị St. Charles, ozi St. Charles gara anụrụ chere, ọ ga-ezu ezu. Ụlọ gọziwe ọchị nọ n'ihu ụlọ, gọzie nyere onwe ụlọ ụwa dị ya sịrị ha onye nsọnaụ egwu ahụ ga.
Ma quella è la Please, what's your name?
Gina Perfido.
Where are you right now?
At the funeral of my dad and his daughter.
Please, can you express briefly how you feel about the daddy's death?
It's really unfortunate that he passed away before. We got to talk as much as we used to do, but I'm happy that he's in a calm place and he's able to rest.
And can you tell us how much you know your dad?
I know him a lot. He's my dad.
My prayer is that God will give you the grace to bear the death of your dad. Thank you. Good afternoon.
Good afternoon.
Please, what's your name?
My name is Sandra.
Please, who are you to the family?
I'm the in-law. That is my sister. I'm the other sister. To the wife.
How do you feel about the death of your in-law?
I feel so bad. I don't know how to express it because I don't expect this at this time. So I feel very, 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 very bad. I'm not happy at all. Because he is very, he's a very nice person. Very nice person. And they're very nice to the core. I don't want to say this. Very nice. That time. So I felt very bad because he's my closest friend. Very close. I know much about him. Very, very. In short, he's my good friend. I love him so much. You know?
And what advice do you have for the family now that the head of the family is no more?
My advice to the family is that they should unite together. They should just unite together. There is nothing in this life. They should unite. They should leave all these malice, all these they should leave grudges, you know. They should unite together. You can see what happened now. They should just unite together. One love, one love. They should love it. Let's bygone be bygone, no matter what happened, you know. They should just love each other.
Thank you, God bless.
And thank you very much.
Good afternoon.
Good afternoon.
Hi, please. What's your name and where are you right now?
My name is Lillian and I'm at the funeral of my dad, Erasmus Toro.
So how do you feel about the dismissal of your dad?
My name is very heartbroken. I feel very heartbroken. And it's quite unfortunate what's happened, but I mean, you just have to hope and believe that he's in a better place.
as the first daughter of the family, how, what do you have to tell the family now that your dad is no more?
I feel like now is the time that everyone has to come together and decide what's the best thing forward. You know, you can't be having this one do this, that one do that. It's better if everyone comes together and makes a uniform decision on how to move forward and what to do next and what comes next. That's the best I can say right now.
And what do you have, how much do you know, what do you have to tell us about your dad?
My dad, he plays a lot, he's very playful, and he's funny, and he's very hardworking, and kind.
And my prayer is that the God will give you the heart to be it. The sudden loss of your dad, in Jesus' name. Thank you, and God bless you.
My husband, Mr. Erad Mazuru, he was a good man. He was a good husband, a good father. I don't know what to say. I have no word to describe what he was. But may his soul rest in perfect peace. We will all miss him. We will miss him so much. I will miss him so much. And I hope I come out of this show. Wherever he may be now, I hope that health is better than this side. I wish him all the best. He will always remain our husband. And I love him.
As one of his wives, what advice do you have for the family now that the head of the family is no more?
It's only God that can console them. I don't know what to say. It's only God that can console them. I will be there for the family as a wife because my husband was a good man. I will try my best to make the mom be happy. And I will try my best to bring my children home in a good way. So that they will not miss their father. So that they will not miss that face of their father. I will be their father and I will be their mother. And I pray by God's grace, God should give me the grace to carry on.
Good afternoon.
Good afternoon.
Please, what's your name and who are you to the family?
My name is Florence Erasmus Drew. I'm the wife of late Uzoma Erasmus Drew.
And how do you feel about the death of your husband?
It's a painful death. It's a wound that will never leave the heart. It's a painful death, so painful. Because Erasmus is a good father and a good husband.
Can you give a brief tribute about your husband? A brief biography about him?
My husband, Erasmus, is a good man and a hard-working man. He loves all his children and his wives. That's all I can say about him.
And now that your husband is no more, what advice do you have for the family?
The advice is that what my husband didn't do, the children, all his children, for the family. And the advice again is that the family should support the children with prayer. That's all.
And my prayer is that God will give you the heart to bear the death of your husband.
Amen.
And God will console you the more.
Amen.
Thank you, God bless you.
Thank you.
I'm Holy Spirit, go hear their receipt. Here there is no people. other. Laws may be better than that, but if you are in union, you help each other. You understand?
That's right.
You'll be worried. What if they take the normal man when he gets fat? Eh? That beat. If you don't get beat, if you don't get love, you don't get fat.
Yes, sir.
Especially you. The peace between two people is held by one person.
Yeah.
If you want peace, there will be no difference between both of you. Whatever she does, you overlook. You understand? And when you overlook, you break your inner peace. The peace of the family, your children, that is what matters. You understand me? So all this worry, you don't get that pattern. You understand? So all this power you're playing this one, I don't understand that. You know, it's from some people. You understand?
Please,
I will still call you on phone. I want peace for my brother. Do you understand? Like in Igbo tradition, let me tell you one thing. In Igbo tradition, if your husband is sick, you remain one thing. But you guys have been moving around. I know it's not your tradition. And nobody told you.
Your tradition stands.
You understand? So we are not counting on that to show you that we are peace loving people. So when you people come from the place to our place, you must reflect on it. You must come with me. You understand? Rich, will fight. Nobody rich. Now, best they buy themselves rich.
Yes, sir.
You understand, though? And they see your face. I don't need you that too. I know who wants peace with you tonight because I don't want to talk.
Yes.
You understand? The old boy, look my face well. You understand me?
Yes.
Let's not maintain peace. If you love your husband, yes, you make peace.
Get these children together Let them know their fatherland. Let them know that this is where they belong. Please don't take them to your place.
I don't believe them.
They are not indigenous in that place. I hear them. I hear them. Every Christmas, bring them. You know my house. Now drive down, bring them there. They stay with me. I'm one of the uncles. You stay, you go. Please, all of us, we are together. This is my brother. We are all together here. This is my sister. So please, we are there to be with you if you forget it. The moment there is no unity, we will all run away. Are you hearing me? And I pray God will help you. But where your husband's up, God will continue. Are you hearing me? Whatever your husband did not do for you, God will do it for you. Are you hearing me? And as you train these children and bring them down here, the joy, God will multiply your joy. And you will live to reap the fruit of your labor. Are you hearing me? And so shall it be in the name of Jesus. By the grace of God, this great children will be together. We will follow God. If you want the child, that's what we are doing. We are together. Even this morning, I spoke with Prisca. I mean, Prisca as Elias. She called me this morning as Elias. So I've been on call with Prisca. We make available the sum of 100K we give to Prisca as our member. Are you hearing me? Now, when the committee sat back, we said there is need to do something for Mama and for the children. And we believe that once it's to Mama, all of you are involved. And we decided to put another 100,000 naira to give to Mama outside what we give to Prisca as our member. Are you hearing me?
When she died, my grandchildren in London, they were shocked. Because that day, they saw them, all of them, all the four children, the way they play with each other. Some of them will be, some of them will
Okay, I'm Evangelist Nest, and I'm a Chupa Wuzi. I don't know what I'm doing. I'm a late Erasmus Duru, who happened to be my classmate, and a friend, and a brother.
Can you also all your classmates in Toronto, you make a phone call?
You see, the fact is a shock. It's a shock. And only God knows, but it's a shock. We are not happy, but we cannot question God. But it's a big loss to us. And we hand everything over to God. And we believe God knows the best.
And what do you have to tell your family?
Well, we are part of the family. All we need today is to take heart and accept it the way we have seen it. Everything is in the hands of the Lord, and He's the one that will console us. He knows everything. And that's all I can say.
Thank you, and God bless you.
Thank you very much. Thank you.
My brother,
let's go.